KakasiFM News.
Umphakathi wakwa-13 emakhawula ngaphansi kwamasipala endwedwe entshonalanga yeTheku uthi ukhathazekile ngokuvalelwa amanzi ngoba usolwa ngokuba amalunga e-IFP. Lo mphakathi ngo-2017 umashele emahhovisi alo masipala ukukhala ngokugqoza kwentuthuko kodwa uthi kuzokube manje akunamehluko.
Sibulawa yimeya. Sibulawa yimeya. Yiyo lesibulala. Siphinde futhi sizobulawa bani? Sibulawa i-council. Banta bami i-council leminyaka kungake lingafiki la.
Selongabekwa lanje labekwa
likaza 5. Waba kuzwa lonke i-council iminyaka ehlanu ibekiwe. Lingafiki emphakathini lo libekelwe
kwona. Lamalungu omphakathi akhala ngokuthi amanzi akompumpi alokhu agcina ukuphuma ngo-2013 kanti kumanje aphuza amanzi nemfuyo.
So amanzi okusawagcinwanga by 2013 sike sazama sa-strike sayendwedwe sihambisa ikhalazo kwane nokuvuka kumasipala ukuthi iqembu lezepolitiki elithile elizovandalizer in the same time sasiphethe iy'khalazo zethu ezikumphakathi ngoba amanzi nje asinawo at all siwakha emfuleni njengoba usibona nje sinje siwakha nje emfuleni nje asinawo amanzi.
I-district nayo seyidinga ifikile ngenkinga yamanzi bathi bazosiklinela iy'phethu imfudlana le mncane asifuni leyo nto thina sifuna amanzi to our local tap. So i-district nayo ihlulekile thina sesi-approacha i-province ephethwe ubaba uPrime uZikalala ukuthi kwekufike yena kuzosi-attenda emphakathini mhlawumbe ushintsho luzoba khona but indoda municipality and i-district they failed this money so sifuna uPrime if nayo.
Khona manjalo umeya umasipala wesifunda iLembe uSduduzo Gumede katholakala ngokuphawula ngalezi zikhalo zomphakathi njengoba ucingo lakhe belikuvoicemail.
Iwona umfula lo odlula eduze nomphakathi wakule ndawo nothi ungalekelela ukuqeda indlala yamanzi. Umphakathi usola imeya ngokungalaleli iy'dingo zawo. Ezindabeni zeKakasi FM nginguSiphelele Nzuza endwedwe.
KakasiFM News.